apha kulena i-video ke sizokhe sijonge i-application ekhoyo kwi-website yase-Khan Academy ukuba isebenza njani nezifundiso esinozifunda apha kuyo. Inceda ke ngokubonisa ukuba ungqinelaniso lusebenza njani. Ngamanye amazwi, xa sitshintsha islope somgca esikwi-equation okanye sitshintshe i-y-intercept somgca kwi-equation, sibone ukuba loo nto izotshintsha njani umgca wethu. Ngoko ke into abasinika yona apha, baqale babeke amachokoza athile. Thina ke ngoku into funeka siyenze, funeka sizame ukuba umgca wethu udibane nala machokoza ngendlela yoba i-equation ke ngoku olungqinelaniso luhambelane nalo mgca kwaye luhambelane nawo nala machokoza. Ke ngoku into esiyiqaphelayo apho siqala khona, siqala ngo-y equals 1x plus 1. Siyabona ke nathi ukuba qho xa ubheka ngasekunene kanye unyuke kanye uzophinda udibane nawo umgca wakho xa ubusendaweni nawo. Loo nto ke iyasixelela ukuba islope sawo ngu-1 kwaye nangaphezu kokho siyaqaphela ukuba kuba islope sethu si-positive siyenyuka, umgca wethu uyenyuka. Phinde siqaphele ke noba i-y-intercept yethu apha kungale equation yethu ngu-1 siyaqaphela ke nalapha ukuba isika idibana ne-y-axis ku-1 le equation. Ke ngoku thina kufuneka sike siphinde sizame utshintsha le equation ngendlela yoba ude umgca wethu uyodibana nala machokoza. Into emnandi ke isifundisa nokuba i-equation zisebenza njani nokuba zidibana njani kanye nemigca. Masike siphinde sizame ke apha sinyuse islope sethu. Xa sisinyuse isislope sethu umgca wethu ukunyuka kwawo kuya ngokwenyuka, ngamanye amazwi ukunyuka kwawo lo mgca kuphezulu kunokubheka ecaleni kwawo, ndingayibeka njalo mhlawumbi. Ngoko ke xa sitshintsha ne-y intercept, i-y intercept uqaphele ke uba ayitshintshi nto ngendlela yokunyuka komgca wethu, itshintsha nje apho khona umgca wethu udibana khona ne-y axis. Kufuneka uyazi loo nto kuba ibalulekile. Masikhe siphinde sizame ke utshintsha apha. Xa siyinyusa i-y intercept yethu uzoqaphela ukuba isika apha ku-4 la machokoza xa siwajongile ingathi mhlawumbi islope sakhona singa-negative, ngamanye amazwi umgca wethu ingathi uyehla. Sithi ke xa sisesiyihlisa islope sethu sibone uba ingathi nyani leyo. Siphinde siyihlise ingathi sisondele noko ngoko. Masike sitshintshe ne-y intercept. Xa siyayihlisa ke ngoko inani lenyuka kodwa le-negative, loo nto ithetha ukuba siyahlisa. Xa siyihlisa i-y intercept yethu ingathi noko siya ngosondela kula machokoza. Qha ke ingxaki i-screen sam apha asikho sikhulu ngokwaneleyo, ngoko ke ayibonakali le ndawo umgca wethu udibana khona ne-y axis i-y intercept yethu, kodwa ke inani lakhona liyabonakala apha. Kwangoku siku-minus 18 ingapha ezantsi kodwa ayibonakali ngoko, kodwa ayikadibani ncam namachokoza ethu omabini, idibane nelinye lodwa. Loo nto ke ithetha uba le equation ayikabiyo, le equation izoba nomgca ohamba kwezi point zimbini. Siphinde sasithoba ke ngoku islope sethu sangu-minus 6 ngoku sitshintsha i-y intercept yethu yangu-minus 22 nako ke sitsho sadibana nawo la machokoza omabini kakuhle. Loo nto ithetha ukuba ke lo mgca i-equation yawo ngu-y equals minus 6 x minus 22. Masiphinde sijonge enye ke ngoku iphinde iqale ekuqaleni kula y equals 1x plus 1 nangamachokoza ethu amabini amatsha. Ngoku funeka siphinde sijike umgca wethu. Umgca wethu siwujika njani? Siwujika ngotshintsha islope kwakunye ne-y intercept se-equation yethu. Ngoko ke masikhe sizame uthoba islope sethu. Siyasithoba ke ngoku kuba siyabona uba la machokoza ame ngendlela ecacisayo kuba umgca wethu uyehla. ingathi esi slope singalunga masike sithobe iwa intercept yethu. Ndiyaqaphela uba ngamaqhezu ke ngoku i-equation yethu, kodwa ke loo nto ayinamsebenzi kakhulu. Nako ke siyifumene i-equation yalo mgca ke ngu-y equals minus 5/7x minus 18/7. I-y intercept yethu siyayibona apha iphezulwana kancinci kuno-2. I-slope sethu ke sithi qho xa sibheka ngasekunene kayi-7 sizokwehla kayi-5 kwi-y axis. Siphinde sidibane nomgca wethu, siyabala ke apha siyabona ukuba nyani xa sesiyibala apha kule graph yinyani leyo. U-minus 18/7 ke xa sowumbhala lula upha koba 2.5 kobobuthuba. Masike siphinde ke sijonge enye eyokugqibela. Into emnandi ngale application uzode uqhele ukuba uyibone nje i-equation uyiqonde ukuba inoba umgca umenjani, okanye uthi xa ubona umgca uyiqonde ukuba inoba i-equation inganjani. Masike sijonge ke lo umgca, ingathi i-slope sakhona si-positive kuba umgca uye nyuka. Yaqaphela kodwa i-slope sakhona singasibala apha ukusukela kwela chokoza lelapha ngasekhohlo ukufikela kweli lingasekunene sibala u-12. Xa sinyuka ke ngoku sinyuke ka-3. Loo nto ke ithetha ukuba i-change in x yethu ngu-12, i-change in y ngu-3, i-slope ibe ngu-3/12, ngamanye amazwi u-1/3. Hayi ngo-1/3 lo, ngu-1/4. Masike siphinde sizame ke ngoku u-y intercept uyitshintsha kancinci. Xa siyehlisa nantso ke siyifumene ke ngoku i-equation yawo lo umgca ke ngoku ngu-y equals 1/4x plus 1/4. Le application ke ndiyanicebisa ukuba niyisebenzise kuba inceda kakhulu kwaye nizode niqhele nani. Xa beningayazi mhlawumbi ngayo le application, ndiyanicebisa nani ukuba niyoyijonga kula website.